Nā, ka kai koe I tō kai, kātahi ka utu koe I tāu e pirangi ai mō tāu I kai ai. Ko ia tēnei ko te tikanga I roto I te whare kai o Gemmayze. He whare kai e whakamahi ana I ngā kai kei te whiua. Ko te whāinga o te whare kai nei kia whāngai hia te hunga hia kai, I haere a Te Rina Kowhai ki te hākari I tū I te tīmatanga o te wiki nei. Ā, I reira, te rua rau tāngata.
E whakariti ana ngā kai, hei whāngai I te maria.
From the food rescuing to feeding people in need, it's amazing. They're doing a great job.
He maha ngā kai tūao ka whakakotahi ai ki te whakaora I ngā kai. E ai ki te whakaū o Everybody Eats, ko te nuinga o te wā, ka whiua ngā kai ki ngā ruapara. Ko tāna, me whāngai te kai ki ngā tāngata.
The idea is that everybody can come. We don't ask questions of who's coming, any culture, any age, any socioeconomic background, it doesn't matter.
Very important for everybody to have equal opportunity to eat and be in a community and a welcome space without any stigma.
Tata ki te kotahi mano tāra te koha ka kohikohia e te kamupene ia wiki, mā te utu ki tā te ngākau e ki ai. Ā, ka utua e te kamupene, tā rātou utu whakahaere. Heoi, ko te wāriu o te hapuri, te mea nui.
It's helping the community, it's helping people, especially a lot of people in the streets. A lot of people have nothing. A lot of these people can't go out, the place is too expensive.
It's sad to me to see tangata whenua on the streets and to be underprivileged and marginalised, but I'm happy that they are able to come here and feel comfortable and able to eat a three-course meal. I think doing that is good for the community. I think it's great.
Hei te rāpa, ka whakatū ai te tauira nei ki te awa kai pātaki. Ā, ko te tūmanako, ka whakatū he wāhi kai hei whāngai I te maria ia rā. Te Rina Kowhai, te Karere.